Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa.
Tabana,
Kubura,
Tabana,
Itabana,
Gazu,
Tabana,
Gazu,
Tabana,
Wasa,
Tabanangana, Yaria, Tabanangana, Tabanangana, oh Yaria, Tabanangana, Kika Tabanana,
Wala,
Kika Tabanana,
Bata,
Kika Tabanana, Twasa,
I
Kika Kashani, Shekari, Visakanki, Tabanangana, Yaria, Tabanangana, Tabanangana, oh Yaria, Tabanangana,
Kika Tabanana,
Wala,
Kika Tabanana,
Bata,
Kika Tabanana,
Twasa,
I
Kika Kashani, Shekari, Visakanki,
Budeka from back 10,000, Rabi Yetu, brother, we are, we browsing, Kaki Anya, Libya, Kiko, you driving. Ichi game with a gashu Usama Bin Laden. Kwato kwali wei bere Malaika gwane Kede bini si salalai Mwichukule Marenki ganama We mapipule Rabidani aske tabidani duhu Tajani tayerni sakanteku Kukuru na ekani Kaini takwarebu Kede giri giza jigijang Kialesu Kinu na da kewa nepa yanku Bulala be iaki Shede baranzu Kede wait for part 2 Au si tatu Kaki reda mazazungu Ababu number 2
Tabana
Gazu
Tabana
Eskimo.
Young John, don't make it pretty.
Whoa, 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 whoa,